cyane bakwiriye ko nk'abakurushengero baricara baravuga bati kurya bose reka twihugure kado nk'abakurushengero nibaze ko kado baduhaye
nabahaye mugabo ko baduhahereye mu rusengero bujya nani Ati nama kuri ishuri ry'isabato n'igihanga.
Koja twitara twazaguzifuza.
Oya, aya turagumana.
Aya nari nkunda. Rero mushakura abantu kato baduha.
Niko kabisa mwa mukoze. Mwa mukoze muri kore imbere y'irishengero bwa bahereye.
Dukuye ugatara nyabura
twabaye. Oya, ya ko abakuru b'ishengero ni murabe nawe tumenye uko byagenze.
Nawe mushaka kudusaba.
Namwe ndazi ko muri abantu beza. Eh, mudufashije mukaraba mwa mukatumira natwe.
Ngakubera twahagaze ngaha turi babiri kandi bakaca baduhunduka tubiri bavuga kibuga kibuga atana kamwe na kambi atana kandi
oya murakoze kubera nanjye twari tuhagaze kandi bajya abana twagumye
tubaraba kuva kera yarakunda gutumeza
turiye misiyo tuhagomba yuko utuduhana twacu
Ego kwa mukoze cyane mukuru w'ishengero.
Ariko rero kubera ko twebwe tutari bisambo.
Ego.
Kubera ko dufite gutuma urukundo.
Ego.
Reka turabikirimo. Ubwo rero nitwasanga arimo akantu. Tubanza gusangira.
Ngo tumanyura ko maraduhabwa. Murakoze muyobozi mugana ati nitwasanga arakabanga kiwa. Turihangana mukuru
w'ishengero.
Ego.
Bwo wavuze murakoze.
Na bakoze cyane. Hallelujah!
flash disk ikorichi
harimo filime
flash disk barashira ko ibintu bigaragaza amashusho y'indirimbo n'ibindi bitagaragaza
rero bakaza biye kugira ngo tuzwe na birabira amanga gusanga na televiziyo fise n'abago
Nanje nagumye mbona hari ahantu hapfutse
ariko naje ahantu hagumye hanera amatsi
agafundikiye gatera amatsi uriya muhungu yavuze kare ngo hari abantu bavuze ngo umuyaga bakubahaye ngo panisi kuba kimara rumuru bale muyobozi ni
wote ariko niko nitegereza nishingiye
yego
n'abana bagumye baza barunduruka ahantu bashaka kumenya ahantu hari ibintu
yego Urakoze reka ababishoboye mwegereyo mwegere turabe nibatugururira umurongozi w'ishengero yamaze gutanga uruhushya ati nibugurure Eka mugabo turaza kuguma kiweza neza aza gusanga tutave tubamenye ego mega ndahitara hejuru muturutse miravyo
ero tumeza tunira
kasanya ego
ndashire ko zandiri bazire
ego twatirire ko bimeze twadushire kugira ngo kumbe kabisa bya bindi batubwira uko bitanguye murakoze cyane gatubategere turumbiriza neza cyane Thank you.